Someone wake me, I've been sleeping for too many years. Things have changed and now I don't know what I'm doing here. What's my title? What's my job? Tell me who to be. I'm lost and confused. Can someone please pity me? Last thing I remember, everything was fine. So then it took a break, but now I don't remember why. Hey there, pretty woman, won't you take me in your home? I'm all by myself and I don't wanna live alone. La da 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 da